lava nga dyondza lava nga sa tibuku va ri creativity is thinking about you are thinking when you are thinking in order to make your thinking a better thinking. I ku hleketa hi ku hleketa ka wena loko i ri ku ehleketeni ku ri i ta kota ku antswisa maehleketelo ya wena. Loko u swi languta kahle evuton'wini, the most creative people evuton'wini i vavanuna, because they were engineered by God to be creative. They were engineered by God to be natural entrepreneurs. Loko Xikwembu xi faka Adamu andangeni a xi n'wi endla an entrepreneur, not ku ri a fana a languta swiharhi. That was entrepreneurship hi nkarhi wolowuya. That is why u tikuma ku na namuntlha na sweswiwani loko u tikuma u ri out leyi jolaku na vasesi vanharhu or four hinkwavo va tiva va ri ti-main chick, you are an entrepreneur who is efficiently using his entrepreneurial skills. Ni lava u kuma kahle. Loko ni ku n'wanuna is a natural entrepreneur a ni vuli hi ku n'wansati is not. You need to understand ku ri n'wansati was made out of a man, so she took everything out of a man. You understand? So that's why bibele leyo xa vula yi ku he made the male and female and blessed them. Simple as that. Was to say something. So na loko i ri sesi tikuma ku aka fahlaziwa hi majita ya 4 hinkwavo mativa ma ri ti-main guys, you are just an entrepreneur using your entrepreneur skills efficiently, not effectively. One qonda musa. Ku va creative swa tika hi n'wana mani. It's not easy. That's why u kuma ku a va talanga vanhu lava nga creative evuton'wini lava kotaka ku tirhisa tinghondzo ta vona, and hayi ku va va swi lavi vo lolowa. Wa twisisa? Kuma that's why u kuma ku na ti-copy and paste to tala ngopfu ka ti-Facebook. Kuma munhu a kopa swilo straight leswi nga tsala hi va ri mali leriwa va xotiki a tlhela tsala ku kid ya people, mara hinkwenu a swi tivaku mani a tsarisaku sweswo. Also, so creativity is very hard. That is why na mina na mani loko ti be mental block, ti be block ka editing, ti be block ka mjam leyi fafadaku laniwa, ti be block ka hinkwako. Teka short left mina n'wana mani ni ku a wu ri ni jika hala bush a ni rhambi mucatwini hala bush mfuwo a ti vuye ngopfu. Mara hexi loko ni hleketa hi switori swa vamhani va le bush n'wana mani ni ku hayikho a wu ri ni ya ti vonela hi nexe. Kona hele Mpumalanga maraji lo Mpumalanga a Godswindo vana va mhani hi karhi hi gonya hi ya vona a faster ra Xikwembu va ri lani hi ta fika hi vulavula na vona face to face. Hi vusa va Davida ku ri why a densati wa munhu a tlha n'wi rhumela a nyimpini ku ri a dlayiwa ni vula kambe o riya ni bibetso. Yes. Hi lexi laha nga ko ve ri le xikarhi so silave like about 15 case I think kusele 15 case ku va hi fika a fasterini ra Yehovha hi karhi ku hello life, hello mpilo, hello vuchilo exi kazi u na ndiya a hi fambeni.
Move. Oh, sorry.
Ku na lebyo nhlongo yo basa laniwa hi ta tlhela hi vulavula na timhaka ta land. You're landless. Kule ku xoko a va yala n'wana misala i kuni
Mathabo
u zo wala hayi Mathabo
Godswindo hi swiwinini hi xapu ntumbuluko sasekini u buhle va ndhalo hi wonini, mara a ko saseka ntumbuluko ntsena hala Mpumalanga mfumo na vamhani va kona ku vambeni. Wa twisisa? Kwakwani se hina already se hi capture-wini mara na tsundzuka siku rin'wanyani na mina n'wana mhani a ku fambeni ka mina tanihi muhloti wun'wana na wun'wanyani ni ze ni nga tikuma ni ri kwala a bush a Mpumalanga. Vamhani lavani loko na ha kula a hina a hi tiva ku veri va va suti va le bush va tirhisa mimirhi va capture no. Vavasati va le bush n'wana mhani vo kota ku tiva ku ri n'wanuna i lava yini weakness ya n'wanuna i yini? Wa twisisa, n'wanuna i tsakisiwa hi yini? Va swi kota futhi loko a ku futhi door va swi kota, ya yeses okay, ma ni ku byela switori swin'wanyana lexi nga ni tsutsumixa a buxi n'wana mhani a ni karhele ku buluseriwa mbacha vusiku hinkwabyo. A swi va chavisi ku pfuka hi 2 nampundzu va ku he papa pfuka u ndzi endla futhi draw ni kombela u ndzi endla n'wana mhaka ya kona a ku futhi draw ndzi kombela u pfuka u ndzi endla ngoveni va ku bana hi swivongo hayi genge ya halagiyana ma-savage a vasa futhi loko ku ri genge ka ngoveni ma-savage ya swi halaka mahlati gawula ndzindzani savage ya ma-savage a buxi va swi kota ku khoma n'wanuna va n'wi hlayisa a ku ku tirhisiwa mirhi da no they know how to welcome visitors. That's why I never amukerile hi tiphina wa twisisa a yena mahlo ya niphina nge ku swi ka godswindo ku na kun'wana hi nga ha kona before ni khoma hi mchuluko a ri Mpumalanga papa hi karhi hi vona vusevendzalo hi swati hi le ku beka swilo hinkwaswo laha hi give wa twisisa laha swi nga la ndzhaka mina ve ri le ti-3 round of verse wa vona loko gawula koko wa mina a suka Mzambiki i fika hi ya nga sungula daring leyi mi vona ku laha ndzhaku laha wa vona i lovi loko se a ya ka ya 4 before va n'wi dlaya vanhu loko ku ri laha i le ka Heritage Landmark wa swisa ya ka gawula ya ka maraji hi le ka hina lanwa koko wa mi va fele laha wa twisisa hi swona koko wa mi va fele laha hansi laha wa twisisa hi karhi hi tsaka la Mpumalanga hi ndlela yaleyo mi karhi mi subscribe ka channel ya mina kwala ka YouTube va msatha savonga kambe swi nga ndzi nga ri ku rekhodeni swi laha hi nga kanetani wa twisisa loko ni ku byela ku ndhawu ya so yi endliwe hi vamani a ni va ni kha ni nga hembi o phephe na mhe ni mi fundhise bro o moya wu kanetiwa wa twisisa ni twisisa ku na loko vafundhisi plus vazalana mi swi tino mimi kwihi loko mi fundhisa ku byela xilo wa pfumela ku fundhisa ku byela lexi wa pfumela a ku byela hi ti-generational cases wa pfumela wa twisisa a ni twisisi ku i pfumela njhani ku ri wena yo generation is case i amukele Yesu because the moment i amukela Yesu n'wana mhani you have been welcomed into the Jesus bloodline nga ta Yesu yi hava ti-case. So there's no such a thing ya ku kuna the generational cases kuna the generational cases loko se i amukele Yesu problem ya ku va to mi byela mara vafundhisi lava a na mi swi tina ku mi yime kwini so na kha na ku vuya na swiswiwana ri ti-3 round of verse ti endliwe hi ku kona wa mina hi minkarhi wale a nga ta endli wona a wu nga ri kona i nga ni kaneti moving right along vana mhani hi karhi hi subscribe phela ma swi twisisa ne kusuka laya a ti round of verse ni fanele ni twi ingaku a swi nga swi kona a swi nga helelangi I had to go back to God's window. Na hi tsantumbuluku, no we hetsisa, no u sheka sheka. Yana ndi yanda uli ayin for, it's very beautiful.
Epesi! Pafo opesi.
Barrelere.
Ah, kutafaku unye. Seni komena inchuluku manje. Oh, wow. Ana pinde ha na 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 yo ana pinde ba ba ba
lo enda u ko vutomlo nga hola nwa swi swi nga la nwa swi hlamarisa mfumo la ta ku komba ku xikomo ka sahle engineer ya mampela wa twisisa xinjhe muro xinjhe ra wansati very wonderful human being ile ka heritage month ku ri September yelowa mara jaka ku ni kombela mi ya mahlweni na mhani mi subscribe ka channel ya mina 27 December 2018 tani ri ku control na chavi verbal engineering na
va ri loko i nga fambi ne i ta teka makwenu halala n'wana mhani la ku nga na milenge yo totiwa ti-makeup la ku nga na lava va baku hi matihlo ntsena hi mfo i kuma ku i na matihlo hlan'wanyana n'wansati mfana loko u n'wi languta ku na yoho vhi ku rhabyarhabyaa van'wana va ku ba hi ti-lips ntsena a Mpumalanga rhwele hi mfo a vuli buxu he van'wanyana va ku ba hi woku ntsena leyo pa a kha tiyingisela and vamhani lava vo tiyingisela loko va famba a va kahle halaya ka mthakutelo halaka ka vugwinyedzi veri a va kahle because the way a hlayerisaka swo magoza leswiyane in the way a hlayelerisaka swona n'wanuna na movement ya n'wanuna loko va ri le a ku badiseni ka mukhuku wa tisa a Mpumalanga n'wana mhani liphinini I can go back and it me. I can go back hevo phela a va yo kona a wu ivune a vo vanga swilo va vanga byala ka lava vana byala va vanga ti ku drink ka lava vana ku drink va vanga tinyama ka lava a va dya tinyama ku vangiwa mavuswa ka lava a va dya mavuswa lava bya dzi ri byoxe lava dya nyama yi ri yoxe
u wa yi twisa mhaka kona hothe hothe zothe zothe babayini hayi n'wina mi nga dlaya ba mi ndlela ku ta sala a mi gawulana hayi n'wina mi nga dlaya kokwani mi ndlela ku ta sala a mi dyana no hi vona va nga dlaya ba va ndlela ku ta sala a va
Ah, eu vou. Tarte, já está. Mano, a fama não é ele. Ah, onde?
Levo.